kureba tukiheba yose umwami Yesu abirusha magogo
Abirusha maboko
Biya dasureba Ukiyewa Tasa mami Yesu Abirusha maboko
Yesu abirusha maboko
Biya dasureba